Adolf Nyamin Shirao. What's in Nyamin Shirao? Send up this Yasashia. Oh, maybe a tie sooner, Yadi. The sooner, dear no, I could do a sooner toss of nine. I hear a toss of me, you know. Now, you swine, the sooner, Sana, ye back quay in my banner, you know. I want to see foreign society. I want to see a fan science, cyber science, ya, a fighting past the town, sober warrior, sober war, sober CC of no woo. Obako krana fe yakase unu se de duro no boko nti asetena nipa betena nyina no ye ensesan ya etimi ba nipa asetram da ne da na ne so ye sabesua ebra aka onko a ne ye besua aka onko ne ato ensa frem panyfo so meboan na omesu kire na adusua nti mi yakama kama nti ato ensa fre ye nwa pani Richard Aaron banya kwaba na misha na onti na micho se dani da tu en se fre wa na dream kan wa ba nya men kan ho na fre atu en se fre aso pany nya ma aso so ha panya kwa ba
yeah
na mi shao se ya jwo si ha
na mi su shao
wo di akoma eto aso obo ma dwumadi eti se ya de akoso se ne ya hu de bia no na e be se ma enwutufo na ma enwum mo wi enwum na na fe opani eron e di akọ mpae bom Nyamishiramu sene soso modemu ni de de yabeboa amanya kokon adwuma akoso onka mho ontene nemchire mu onsiesie mu ema ogie da no na da tutubentu bobum no ye nyina akwa kopie awrade anim paniero
me mompae odefo ye dawasi sene nso de yen kwa hye yensa na odi adusien se yamae ejae ye kra ni pedua ni na hye wonya me onsa ni adusien yi ebra ka ni panku anu na tuni adwendwen ni kananda eno nti ebra wo dia disua se yamayen esre no amayen monti ase na etoda na akayen kwa na yehu die benye a yempegya yenin hwew ne da so wo nhyiranka wo din sɛ wobɛka ɛho ne wia yɛda wo ase wadom nti amen
amen bɛda yɛmpanyimfoɔ m kyinkyim afidie afunuma ɛma adwuma yi kɔ so ase nyame nhyira mo afidi kyinkyimfoɔ na ɔnto mu nkɔm ɔmo ma hoɔden yɛbɛkɔ adesua no so ɛberɛ aka wo nkoa hwɛn nalon ɛberɛ aka wo nkoa na kyɛ sɛ yɛ asɛm a na ɔden kakra ɛberɛ aka wo nkoa na ɔsaadeɛ ma Genesis chapter 2 verse 18 ɔsɛ onyankopɔn ɛhu sɛ Adam nkoa nkɔ yie ma no nti ɔbɛ no sɛ soboafoɔ yɛdɛ ama no ampara ɔyɛ ma no nti ɔpanyin onyame sɛ ɔbɛyɛ Adam sɛ soboafoɔ ama no ɛna ɔsɛ ɛberɛ aka wo nkoa na yɛhu sɛ onyankopɔn so na ɔne Adam wɔ nkutahodie de biara na ɔbɛsra no anaasɛ ɔne no koraa wɔ hɔ a ɔyɛ adwuma ne ade nti afei ɔsɛ ase aka no nkoa ma a ɔkɔyɛ fɛ soboafoɔ ma no ɔhwɛ adesua ti ne sɛde ɔsi to adesua din a sɛ na bɛsi aka ho asɛm
sɛnea wɔde ka ka no sɛ berɛ a aka wo nko ara ɔmu sɛ ahyɛaseɛ no onyame amɔ nnipa sɛ ɔno nko ara ntena ɔmu sɛ ne wɔne Adam di nkitaho deɛ nanso ɔhu sɛ ɛbɛhia sɛ wobɛnya ne sɛ soboafoɔ ama no na ɔne no adi nkitaho nkitahodie no ɛma asomdwie ba ɛma apomɔden so ba na ɛba sɛ bi a wo nko ahyɛ dɛ mu a na ne nkonnwa ɛwɔ ha na ɛka sa bi sɛ bi koraa woadwene koraa ɛnkɔ yie nti nyame hu sɛ ɛhia sɛ nkitahodie ade ɛhia nti ɛɛ sɛ ɔpɛ ne sɛ so boafo ma no sɛ naka ɔno nyame no kɔ a na aka ɔno nko a nti ɛɛ sɛ ɔyɛ ɛsɛ nti na ɔyɛ sɛ onyankopɔn ɛka sɛ ɛnyɛ sɛ nnipa nko yɛ den ɛtena na mɛyɛ ne sɛ so boafoɔ yɛ den ama ɔne no adwendwen ne wɔm adi nkitaho so na adesua no deɛ wura mu a ɔkyɛ sɛ teteberɛ mu no abasɛm bi baeɛ na anika nanso na yɛ awerɛho kakra awerɛho a wɔ mu sɛ ɔmkɔto abaayewa bi a na wawu da dan mu na ne wo ne na ɛnyɛ ɛya ɛnyɛ awerɛho papa te sɛ wawu ada ɛdan mu mfeɛ du ansa no muhu sɛ abaayewa no awu da ɛdan mu hɔ na na asɛm bi sɛ ɛkɔ so sɛ kuro kɛseɛ te sɛ new york yɛ a abaayewa ɔnam abɔnkye bakye 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 yɛkɔwu wɔ dan mu mfeɛ du obi anhu ɛberɛ so a nkitahodie aba ɛfa telefon aba yi ne sɛnea ɛsi ne amanfoɔ di nkitaho yi na yɛ adeɛ a na yɛ sɛ ayɛ awerɛho nanso ebi a bɛka sɛ deɛ ɔka asɛ mi wɔ to mu nkyene dodo nanso ne fa baabi no yɛ nokorɛ ne korɛ yɛ mu sɛ ankɔna meyɛ ɛde kum nnipa bebree nti wɔm kyerɛ sɛ 2016 no kowa krataa bi a ɛwɔ new york no de to wia sɛ ɛhwehwɛmufoɔ hwehwɛ ankɔnam ano aduru na ɔmu sɛ ɔha no yɛ nokora mpa sɛ bebree wu a ɔmuwuo nyinaa yɛ ankɔnam a ɔmu di nti na ɔmu nyɛ obi nkyekyerɛ ɔmu werɛ obi nyɛ obi nkana asɛm nkyerɛ nti na ɛma naba saa nti ɛyɛ nokorɛ nanso sɛnea ahyɛaseɛ no nyame a mmɔ nnipa sɛ yɛnko yɛntra ɛsi ɛnya yɛ sɛ so boafo anaasɛ yɛnkom yɛne ne di nkitaho na ɛma ɛmu die no awi mu di
yɛase bebree na ɛsɛ wohwɛ ɛnɛ bɛmia hu sɛ hiahia sɛ nnipa ɛbɛyɛ mmienu mmienu na nnipa ntena faako na nyɛ ɔno nko ara ɛsiane sɛ adam na nka nyankopɔn bɛtumi no abɔ nkɔmmɔ nso na ɔhia sɛ ɔbɛnya ne sɛ so boafoɔ yɛdɛ ama no nti na ɛ sɛ nnipa ɛyɛ sɛ yɛyɛ asafo yi yɛde yɛ botaeɛ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ asafo ba biaa nya ankonam ɛtɔrɔ bi a bɛtene ɛ sɛ obi ahyɛ ne ho akɔmfo ankonam yɛde saa nneɛma nneɛma basabasa nyinaa tumi yɛde ɛbɛ wiase nti sɛ yɛwɔ asafo mu yi sɛ obi wɔ hɔ na ɔno nko ade teɛ wɔyɛ ankonam a ɛwɔ sɛ ɛhu kɔ ɛbɛfa soɔ anaa ɛhu ɛkɔ ɔfa so tie nyɛ sɛ deɛ wɔsi kɔmpɔto ne ho na sɛ ɔsi toto ne nneɛma ɛberɛ ɔyɛ ankonam no ɛfiri nyankopɔn pɛ sɛ yɛde nnipa bɛtena ankonam nti nneɛma miahu sɛdeɛ atwerɛ nso ka fa asetena a ɛhia sɛ nnipa bɛyɛ mmienu no ba miahu saa nneɛma wɔ nyinaa nti na sɛ saa deɛ ne yɛbɛkɔ ɔpani aron nkyɛn ɔpani aron ayɔnkofa sɛ yɛbɛmaintain companionship no sɛn na wobɛsi aka afa ho anaa wobɛsi de ahyɛ adusua no sɛ yɛde ama yɛn
wobi adesua no a adesua na wɔtwe ne kɔta yi nyinaa yɛ adesua a ɛnika na ɛfa abusua ho namfofa yɔnkofa sɛdeɛ yɛbɛtumi atrase yɛn ho yɛn ho ne yɛasososo yɛn ho bia nti wowia deɛ wobi sɛ mu yɛ ayɔnkofa wotumi pete dako pɛ na wɔka sɛ wofa yɔnko sɛ yɛ asɔre mu sɛ yɛ adwuma mu sɛ yɛ mantam ti nti ɛ sɛ woni nkurɔfoɔ nya nkitahodie nti wokutahodie mu no mokɔ ba no nyinaa no na nneɛma bi wɔ ɛfoforɔ ho a wopɛ na wo sɛ obi nso bɛhu sɛ nneɛma bi wɔ ho a ɔno nso pɛ na afei mootwen bɛn na afei mobɛfa ayɔnkoɔ a obroni frɛ no companionship anaa friendship na sa companionship ni friendship yi owurɛ bi kan asɛm yɛayɛ ayɛ te sɛ ɛtɔ da a da a ɛyɛ a na ɔdi awerɛhoɔ pa na wayɛ mmɔbɔmmɔbɔ ankonam ne kwaseada ɛsiane sɛ ɛduru nawotwe da no mu nyinaa na ɔkɔ adwuma a ɔhu nkurɔfoɔ wɔ hɔ ne wɔn kasa di nkutahodie di agorɔ ɔbɔ asɔre memmerɛ da nso a ɔsan nyɛ nkurɔfoɔ ne wɔn kasa di agorɔ ɛtutu nneɛma biribia na ɛduru kwasiada a na nka ɔno nkwa ofie akye sɛ akɔyɛ sɛ ayɛ sɛ na nneɛma bi ɛyera wɔ n'abrabɔ ne nasitiram ɔni namfo biara ɔni obiara ɔne ne kɔba ɔne ne di nkutahodie bɔ nkɔmmɔ ka abrabɔ mu nsɛm nti na ayɛ ayerɛhoɔ bebree na adesua no mayɛ ti aseɛ kyerɛkyerɛ mu nso kɔ anim nansa na mekɔ mɛpɛ sɛ ɛda bɛkan Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 ba wɔka 9 ne 10 ne pɛma no
sɛkamfo ɛtiri ɛna yɛmu nkro ne du baanu yɛsene baako ɛfiri sɛ wɔn berɛ mu akatua paa wɔ hɔ ma wɔ na sɛ wɔhwe ase a ɔbaako bɛma ne yɔnko so na ɔbaakofoɔ a wahwe aseɛ a obi nka ne ho no ɛma ne ho so ɔma ne ho so ne nnue
ɔhu sɛdeɛ tie nti no nnipa mmienu nam a we saw winsa na winsa saw winsa ada mpacho mpese obesan kan John chapter 16 32 and 33 na Yohane asempate ye dunsian chimu aduasa mienu ni niansa
yohane asempate dunsian imu aduasa mienu nwa ye ntie ewurade asem o se she edonan reba na nya du se munyina behwete akom nkrum na mojame ho mojame nko nanso enka me nko ifi se eja no ka me ho
yes ti yesu nana oni nesuafo e kasa yi nti se eto da se de onua yi asori mo nyani pade ni kasa edwuma mo nyani pade ni kasa nanso ono kwa okofie ana kwesiada na onyo bia ni kasa sa na yesu nso o se be du ba bi no o nyina be dwane eja no nipa nyina betum ye betum nya na fofo a omo ye omo tofo pa omo di ye ko baby papa ko transit di ye ni but e say ye hu say yon ko pa betumi aboye oni ye better off bo ni yesu ni ni ye ni fri so de biara da etu bi adisue no e ma ye te say say omo say asafo no baby a ye wo baby a ye tim antama ye tim asafo mu baby a ye aduma ni pa wo enti ye say ye ni wo mu nya nkuta ho di na tumi eni wo mu fa nanfo na mprepi no nipa bebre a omo ntumi nya nanfofo ana omo ntumi fa nipa mfa nanfofo no wo ma omo ate wo mu oba sori a won se ye ye niam a onfa ne hum frem se ye sum ye tunyum a ono won tu bi ye sori a on sori bi ye boy yensem a on mo bi se asampo ne ba se wo se bia on se bi na se ono kwa otio wa wa ye mate me hu na mate wo safo no on nyi obi mane men na won ne afa yonko na ontumi anante abobra me na ye enti safo no mo mfa wo mo nhye church activities in a program be bre no esa kota ti bi anim a mo nya yonko bia ne wo mo ko
that's me na sa hai mpese hu se companionship no ana se anyonkoye no eya de a ehia se onipa bia de yekom bi
yes
e se obi eno betima de atena wonko a na ni nyina mu no e se hu se won nyakopɔ wonko ta ho die yesa
yeah
won nyakopɔ bia nko ta ho die enso no nyam nyakopɔ wonko ta ho die nyina no wo da so hia obi
ya ni mbakase
ya ni mbakase nti opanye se obi bia ha betima wo hansa ni akoye ni mu
A hanu yesu ma yim kranche bibri ni kranche ba kwa odima ye nso efa won se o se yinu na meka mo na manya mi mu asubwi na mo hun bi hia mo wiase mu de nanso o ma mo bo nto mo yem se me di wiase se de enkuni e hanu o twen adwen esi so se ebra ye episofu yi no inimi sɛ onyankopɔn nko ara mmom na yɛne no nya ayɔnkofa ankasa nanso ɛsɛ sɛ yɛbɛ onyankopɔn ne ne afoforɔ so ɛdi nketahodie na aboa ma ayɔnkofa a ɛne nyankopɔn wɔ na wiem di na ɛka sɛ yɛde nyame nkwa ne wɔ ayɔnkofa no na yɛne afoforɔ ntɛm yɛ a ɛnyɛ wɔsi sɛ obi ka sɛ ɔde onyankopɔn na ɔtaa ne nwi a ɔyɛ dɛn ɔyɛ torofoɔ na ɛha bi ani nti nti sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma nyame no saa dɔ no a ɛstande ɛnu yɛ afoforɔ so ne ɛne wɔ mu nya nketahodie na aboa yɛ yɛma yàtí tẹ mu sọ ẹ wi mu pẹ ẹ wi mu di ẹ
ẹsẹ na ẹ bẹ to aso na ẹ da ba ọsọ wọn sẹ ẹ adesua no kọ so kyekyere mu ẹmi ehun sẹ ẹ mpẹpẹ no sẹ nipa bebree nso kọ saa ti bia no mu a ọno a ọwọ mu no ẹ di ma no sẹ bi a ọbẹ tumi afọ mu ti ẹ sẹ asafo ma na asafo mpanyinfo ẹ sẹ we should have the spirit of discernment na ọtum hu sẹ
onua ye nansan ya se de me hu na sitan na brabo na hu keka emse bibi ha no na ya twa ben nti e to brena se hu se nipa bebe etwe ko na o matwe wo hu fini pedom a ese ye ben wo na ye hu wo hu ya ni wo ni mo a ese ye de bua wo
ndas bebre nti na ese ahai no ye hu se e ba bua ama ayonko ye aye asafo ni na ye bon se asa at least when we attack nante when we nante ana when we mudi agro ana se we ni ne yiri ne wo ho ana oni hua ana se se na se obi ye stand alone e wa asafo nu efie ni ade ade a e wo asafo nu timi e hwese e bi hu de ha no na ye hu kwa be fa so ade aboa no ama na firi mu ntiri wo se omo nware ye ohun sujadie
abrabo
no se ne sujadie abrabo yade be kan sa se mi ko yade ka ka se o se nipa nya anyonfa na we sujani a na no chese kinkina de ne bisi
se ne we ka ka se abai we bi ka enipa bi wo sujadi ho o se menya pan pinu akosom wo se pata adwuma di mu a ma ntwe me hokora na me pin so koy na ntwe so bi a waware no wo abusua e bi a obeka chense o me nkon obedwene ne hukani ana ne ma uja mo ansa na watikiti sin ansa na onwa wako but one day nam so ngware yo muka ya na wadi na dwen yede e mai ba hanu so en kire se e bia ya wari ntimi kan yami asem ya wari e bitimi aye chiche ya e bitimi ni yami asem so aye de akon senia wi yesu jani ma ye nhwe bibi wo kronto fong medika e tin so imu abinu enu nkopem aduasa na no ka bibi wo e kire ya e kronto fong medika e tin so imu abinu nu e kron na e mabunu no de mini ewurade ahyade biara nanso meka madwene se obi a ewurade mabun hu ama no aye ne kwafo de misusu se eye ne se sese ya nhia yi nti eye ma onipa se otena ho saa obo bata oyere ho ana enhwehwe se obo sane wo ho wa sane wo ho afi oyere ho ana enhwehwe oyere na se wo ware nso a enye boni na se mabun eware a enye boni na won a wo yesa no ohun bi hiahia won panam na me de enka me pese me yi ahuhiahia no efi mu so na de American yi enuanu se watwa ebre bi tia na de aka no won a wo eyire no aye aye asedie oni bi na won a owisun aye asedie a onsun na womo a won a orisun aye asedie onsu na won a won anigie no aye asedie ani enye na won a wato aye senia woni hwe na won a oyidi ewiase aye senia woni ifise ewiase asu ewiase su eritwam na mepese enka meyi adwendwen firi mu so de won ware ye na nwenwen adwendwen awurade fam eno ma sani ya beso awurade ni na warefo adwendwen ewiase de ho sani ya beso na yire ni na ema adwene ye minu oba onware na obabun a odwendwen awurade ho de no na ne ho ate nipadua ene ho na oba warefo de odwendwen ewiase de ho sani ya ebeso ni kunani muara mugidie nti na America yi enye se mele hye mu so ne mum ef na ye ne tina mo ne ewurade betena yi na bibiara ren ha mwadwen entra nti senia kenka sem no twe we poor afutuo no de mai se ye betena osujam dia ye ntena osujam wi ye bechi onyankopon din konkon animunyam se ye ware so a wose nye bone ye nware ne ye remfa nche onyankopon edin konkon animunyam nti poor afutuo a ode mai no na enipa pii so dwen se awade ye onyankopon ye hye ye wo ho senye se nipa ko enye de etranse nenso ehwesuo pii wo twese mu a nipa a wo manware a yesu kristo eye ehwesuo kese eka wo manware na eye atemu a efa abakosem ho yenim sa wo hye a wo yifi won so nenso etaso pefe se yeremia no ye difo papa de a na wo ye osujani afi nso na hezekiel aware aware ya nuhu ya na papa wumi se na yiri wu mpo fumu die nenso wasi wanupo ya mene nsu mpo brani yiri wu ya nenso wa shesu eye unyamie jumano eni wadifu huzi ya su uja awa die nanso otumi toa aso esun adwuma na urade de ahye ne nsan abase no ebe ye nwanwa se onyakopon ka kire osie se wonsan ko ware oba agomanfo no a onyakopon nim se wajai ozia wako akọ akodi mema foforo chi nanso aha no ekire onyakopon ni gye ne nipa mu dia na o se obesiti ene ahoden a wode beka ni onyakopon se onka ne se se ohu se yen nyeti bia ye wo mu e wa wade mu na obehwe eso asusu ya brabo na ene ni papi no beka kire yen se 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 wa anware a enim paul ibi yi wa no se na munyemu se wiase ne mum munfa ni padua no ensi wo se afori a chiase na ye konkon na so onyakopon ani nti ano paul sa atwe adwen si se se wo mso onyakopon ayihye ya mai se anware die wo ware anya funso ba se wa anware so a ensi edi esi jan pi ne ni ri padua si wo se afori a se ni esi onyakopon ani yan ke kan e bi anya de ni ni ho ne se onyakopon ani nyam so
das opanero ya won se onyakopon ka kire yeremia se mo anware onwo onwo ma me manya hwe na on marriage so dutem ya ne nkofo be su ka se ade na odi su ja so ware ni ade ade o ka bi kakra o ho ansa na ye mo vu ana
okay so wifia addition ya odi amaye na wotwe ya se dem bi kakra ya ne kape ye o se de on married life me ma yan bachelors and spinsters esuja fo mema ni ma oh na it is an advantage and the ease to work for God oh se uyo bia unware ya e ya kwenya ni mra e ye se ubeye dwuma manyame se de dika kind se otuma ne ba ona ofrene ba kwenya ne ba se ko yenyame dwuma esan se unware ye ni ntinu undwe wechi se o mi jamire ni mema wo ho mi ko dubu sun mi sa dabidabi you are going to work. It is an advantage and it is easy. But women in our children, at the same time, it is not marital status, which is important. Yes, what worry and answer won't worry. But your ability and commitment. So be you want to hold. So be dinu kraman yami. Now ni pedbiana is your integrity. Ubrunbeka's integrity. A training ever can say.
Moody.
Ah, ni pabi to me at 3 and so was also work. As soon as you dimu, your integrity is at stake. And only here power. Yeah, ka awale ena your ability to me and as a hundred
to me or team
yeah to me the be yeah do my friend yam ya frown. This is what we are talking about here. And you know, it is not mostly young fire joints is who are to me so yami and I want wale no dabi. Your ability and your integrity are to work for God and no partner a hun yeah.
There must be brilliant. Let's say who say Jeremiah, Ezekiel, John the Waman, John the Baptist, also the sujadinet sentinel. There are some people that be binti no on bet nasi a manya me Jeremiah the Yakupon can keep some one ware. Because no quite the same for ranking ye could me be a chin bachin na ya bundrium, yanko 14 sugars in the nako year as can year crab bunabum I'm an judgment. Tinyakupon will quite and fast ye day. Any may be antino or set the B C B R no worry I worry ye more worry in Mrenya. What Nasujemwa Tnosu Jedian one munyam or some of them but we saw for the day.
It
yes and so anima a rade. And his idea and neighbor say, a brow dear. Egu anasa awade ye chese ubegu awade ye
anye ma awarjaye
ba awarjaye ba se awarjaye ba ntio opanyero awarjaye kura no de kura na awarjaye mpoku atim ba oh because the tenedi na ka awarjaye no na ho asem kan din kakra ye kura betutu ye nananom no na obia wade bia sa na bia wawu na akaba ato nso no ye yasi kon ni ho se awarjaye no I rampant a cosso. In the best one, I was here for Amy. Our jay
will be sent to see our jay, dear Dinipa, and our son referred to Yenanano.
Yes,
was a Yenanano, almost sorry, a canoe over you.
Debbie.
When you need to baby, now you are twice as young, nor started dwass as you knew, so after you were Bema, and son, no papa, Papa Warama, and you know, cope, send your net, yakope, Mafia, dear Baba, Papa, my cook, my sim, and see what happened. Even Yami fear crown, yay, and she say, we. And son, I have banya me ho as a phone penny for a woman who or baby. No one in the crashes a hope, a buck of my brother. Will be on worry you, no buck of my idea worry for you. And son, or the abbey bantam for a cock and muscle. Not titty dinner, who can in your son and etty, if who Isaac, quaint papa fastwa, or power bow man. Until last week, I did share his shame as when choosing a life partner. Process I did a friend,
Bible.
ampaibo
babu
kenkan
afutuo
afutuo mpanyin fo na wo na wo ba uma ministry fo o mehu ababa wawi sen na nya me som tete na bra boti sen wo e tufu busian kura obetumi a na mo panyin bi akoye so bi wo busian no wa mam ansana watu anamo bi a watu ti se uye sane me nyina emfa warje ye mba na die die warje ye anase what ends marriage obuni a defend brofono can what ends marriage yedi aware esi baby anase betuni egu na de mie nupe ne betuni egu aware owuo anase aware jaye but sesia de ye ka aware jaye die nyama ide aware jaye ba no enu bi ntin ye pray ho ye manya me mpama ye ye kope na de abre nyame ti ye ye ni saa e ha adun pe yi na adifani ma e boye kokose se se basa the church should be a redemptive agent
yeah
esa safunu ye bia ebetumi agini pefisa ti bia no
ta
na so ya ntumi amwa nipa okosa bre a na wari egu a ine na asafo no it is not a good institution in quote it says ti bia bi basa ese asafo no tumi bua na ogi sa aware no edisi ho e na ba ko so okase se aware fo bi e fa o how mu a ese asafo no bomodi biara se dem di kankan o bomodi se obekom na waka ware ese ma ware ni ejina ma ye ntan ho akosi sa ware ni begu ansana egu awie na fe ni ebetu ba ko se na musu na ware je ni ba sana ye se ye yes are we are not practicing the redemptive marriage life or ministry in the church eni kwa se ma ware ni gu na ye ko tu obi gu se we na musu nti na ware ni egu ye nti ntem ho a ba ese mpenifo di wom nice so na mo kasem no mo ji aware no esi ho ma eye yi
Papany, you won't say a warrior must some day, and they can't deny ye. Did you jump near from Mumpany? Oh, now about the goo, and never say ye, I accost you, we are say, I go so accost you. I'm so glad I can once be brave. And at the tense, no come as unfair, my like one with tea, meaning teaching mood drinks. No, no, she said,
I heard my like it, meaning you mood drinks here. Or say, Nammy Tire will go. What is right, Uncle Pon was he? Na dia wode nsu kata na tare so asa febrade no si nti mo hwem hu ye mo hunhunhun na mo antwa kuntumpu
good na kuntumpu na se ka se de kan ne kuntumpu kuntumpu be no ka ho asem se de ya si su ye kan ne kuntumpu o dia ba shetu mo hwem ne mo antwa kuntumpu na hwa fu jin kuntumpu be no peso kan ho asem
kuntumpu a otwa nse e o kan ho asem se bi a ba ko afi ni kun na chi akoye boni nsu ye kuntumpu wani ni kura
ma ama ni kun na se ha yi no ya hu se awade ya ade a nyakopon tai se bigu
yes
ana urade o tan se bigu no aban no ka che se se ya se e bamu dia ene no otumi de otumi
at koma no ma mi owu ena do ma bo sa no ma mi ni chimu ba go ma okra na otufu se o pa sa ye den e ware wa fache ne ware wa di ne wu de ene na cha otumi ni mo
okay
ntina da ni mo o se ade no e owu ni awarejaye ne betumi si aware no kwan but nipa mienu na ba ware mabe jina safo ni nyame ni mwa kanta osofu bisa se bibi wo ho esi hu kwan se ye kan asimasi ni asimasi bo ebia na mi do branda on na manka kansela ye ko ye nyina manka na afi ye ware wi ya na mi ntumi perform mi ntumi ni adwuma mo se matwantro madi oba ne wu enti we se nsu ebetumi dia warija ye bena we nu bi na adisan tu ye fo se basa omo mu wa ware no e se ye ho adwuma me panyufo nsu ye ho adwuma enti na me no I am always against se bia obi be ware na ya ma no se 3 weeks asafo ne di ye hwehwe mu 3 weeks e de be hwehwe mu no betumi aye 3 weeks 3 months se ya ye hwehwe mu wi ye tumi ma wo ho kwan so omo ware it is not in the normal practice because 3 weeks
me pacho
mean find all details counselor he no be to me
so for you now
yes
so for you now me say ha no verse catch say say we am fan say e ko ba say mawade no ye shaase na ehun say say nipa no nyina ba bi obetimi a kire no me be mabobia na wodi atoro oh say malaki asem nese saa nipa no di atro kire ya nsana
awade
ya
atro kire nsana obewa
obewa de nese ho no ye bitimi aye ho bibi e de yam sendi e be kan ye be ye nipa
no
e tiol tie ni tiol tie lo ye so no mun ye be pa
da
chen be kan ho asem pa
ne ye ne de divorce
de ne divorce ho asem
de tu no aware e jaye
e divorce ene owo ɛna ɛde ba nti ha ne yɛhu sɛ nyankopɔn sɛ ɔtare wagu nti nyankopɔn aba bia no hia sɛ baa tirim kora sɛ wobɛgya awareɛ nti na baabi no ɔka sɛ sɛ situation bi nkɔ yie a yɛnhwɛ ne asafo asɛ church no yɛn support yɛnsiesie ɛma asetena nyɛ deɛ ɛnyɛ yie ansa na awadeɛ no ɛdɛ agudi nyɛ sɛ awade aba ɛba a na wɔ sɛ o wedi a marriage committee fo
aware foforɔ deɛ saa nɛtiɛ aware dada ɛnyɛ saa nɛtiɛ ɛsɛ yɛmudi mu nansiɔ no asɛm ɛwɔ moka na ɛfiri wɔ na asomdwe ba
awaresan boa wɔ sɛ yɛbinya nneɛma a bɛtumi aboa asafoma no ama wɔn fie ayɛ kristo fie wɔ asafo ne asafo kuro ahodoɔ no mu saa nneɔma yi bi ɛni nkyɛkyerɛ a wɔyɛ ma wɔn a yɛbɛware nkyɛkyerɛ a wɔyɛ ma awarefoɔ ne mmusua ne nhyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ma mmusua a ɛmu ateteɛ ne ankorankora wɔte awaregya yi mu
ɛnɛ sɛ de ɔma ɔma yɛ divorce awie no koraa no ɔsɛ stil ɛtoa so
ɛcancel
wɔ mu ɛna ɔma mbɛware no sɛ ɔsɛ cancel ntim kɔ sɛdeɛ nɛ kyɛ
sɛtrevis
no ansana trevis no bɛba ne ɔma yɛ ayi no awio
ɛno no yɛ ɔmo individual yi nɔma yɛ but the church woman family life for three weeks
ɔma yɛ biribi
tie panyini ansa na baba no sɛ na ɔmo ayɛ afanu no afanu busua no nyinaa ɔmo akɔ mu ɔma yɛ biribi awia ansa na baba bɛba
church outside the church nana sɛ public in the church
no nkura ansa na ba public kura na ba board ɔma yɛ do so no ansa na yɛsa de aba
ati wɔ hɔ a na board nim ebi a na family member nim na mimi nim anaasɛ wo so nim ayɛ ɛbɛma saa aware na egu daakye
sɛ three weeks
no was not enough. You need to do proper investigation.
Nese wo evidence ya 3 weeks there enough for you to give that evidence.
That was near near pain for yesterday. Ya ma mkan ya hwe. Na ya hwe said ya betimi aboa. Na awade no yetimi asisi. Enti wo say death and loneliness. Ankonam ye no. Ani wo wo no yade ye hu ye pa. Na be dia maka sam bi ansa na made adusa na mam. Papa ba ko. Babia mi ye tuma wo hono na ah mi ye na papa ne ka wo mepake na ma me ka chance no papa no an de kama na wu no na ne kama wu a mi nim se ne kama wu wono so wu ada dem 10 days ni pa ye big block and san am se sent ne na e ba ma wo bi ye de hu ye enti na so no ne kama nko na te according to the source no only family at all only family kwa sa ada se se kan wo na fu sian fo nyina san ana se wari a wan wari ne na bu sian fo wu se de kise oni obi a wono nko a ɛna ne kama nti no ankonam yɛ no ɛho asɛm kan den nti mesrɛ mada momfa me ne yɛnkɔ momyɛhu ankonam yɛ no ne kɔfa bae ade ɛtumi de ankonam yɛ ba na afei so momyɛhu ɛkwan a ɛbɛfa so aputo in relationship a ɛbɛboa ma ankonam yɛ so nyɛ dɛ ma pamtwɛ me question mu da hɔ kakra nti ne momoa meɛ
bi sɛ adusua no ɛdemae sɛ owu ne ankonam yɛ owu so de ɛtumi de ankonam yɛ ɛba na wɔsi obi bisa asɛm yi sɛ nsosɛ bɛ na da nnipa ne akokɔ ntɛm fa owuɔ ho na mmuaeɛ ne sɛ nsonsoɛ bɛ mmuaeɛ ne sɛ yɛnte sɛ nkokɔ yɛn de ɛnim berɛ a yɛbigu akokɔ so de ɔnim wofrɛ no a bia sɛ monkyɛ wokɔ na nkwala yɛde agu nsokrere ne akyeneɛ de na bane ɛtwa no yɛ so de ɛnim sɛ ɛwuo da anim ɛbɛtumi aba na de wɔtwerɛ sɛ owuo no yɛ tamfo kɛse agu twatoɔ koraa nanso anigye sɛ sɛ yesu kristo adi saa wɔtamfo nso de nso nkonim na wɔde agye bi maɛ sɛ sɛ wohwɛ a adam ne hawa wantumi ankyerɛm de ɔdii ka wuiɛ deɛ ɔwuiɛ no deɛ kaa no no wɔbɛdi awerɛho yie paa ɛwu mu sɛ ne womahu owuo deɛ because na ɔmo ba yɛ bɛ awu deɛ but ɔne no atraa kɔduru stage bi na baako awu ɛbɛyɛ ne saa na ankonam yɛde ba wone no atraa ɔrɔ sade ne wayɛ dɛ wayerɛ a wonyɛ dɛ wu no nanso ɔhaw ne sɛ owuo akokɔ a yɛn yɛn deɛ wode hwɛ yɛ hɔ a owu no akokɔ a yɛhu sɛ wyɛwiɛwiɛ ɔm so no ɔm ta nni hɔ saa deɛ akokɔ a yɛn deɛ ɛyɛ dɛ a ne ɛwɛ fi but ɔm deɛ ɛbɛkyɛ paa ansa na afiri no mu na wɔde yituo sɛm si so maayɛ a ɛbɛboa yɛn sɛ yankona yie mu ɛnam sɛ owu ama yɛ a yankona mmɛwi yesu ayɛ nhyɛɛ bi a ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi agyina yɛmɛyɛni da yɛnsu owuo no bisɛ yesu no a yɛdi nakyi no ɔbɛde owu so nkonim nti sɛ yɛhwɛ isaiah 57:1 a ɔka biribi kyerɛ yi Isaiah 57:1 ɛhwɛ deɛ ɔka kyerɛ yɛ hɔ deɛ ɛhɔ so ɔka kyerɛ yɛ mu ɔse ɔtee ne yera na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu na ɔfa mmarima pakɔ na obiara nwene ho sɛ bɔne a ebeba na nimu na wayi atini no afi hoko okọ asunwi mu ohome wo naim naye so na onante won teni yim nti wose atatans wa na ubi ewu enti asia osi nyame nim bia na boni bi ba na nimu a ebeba na yada da ha ba na nimu a friend komi no ayede wakọ akọ akọda ene wose ade ekọ adi 73 adwenu ba kon yim nan a wose na obo pepa won ni won ni so nyina uwe ni ho bio arefo ni su ni ya bia ni ho bio fise kan ni no manyina ayede etwem nti hanu chi nkran se ebra owu emedi eya nkonam ye wasasi so no bre bi beba sa de nenye de emma bi fise diso di owu so nkunim
dasi bebre apa nero Kristo wodi owu so nkunim ama ewiase nyina na sen na obeka afa nkunim die no ama ye ansa na yato so
kakra meka yem so da kanin ya ni tesis ni nyan so da tesis ni bebre o ti time ti tfo betu ma kan ye betu ma second Samuel 18:33 na Genesis 37:34 ti tfo mutia amrenti entumi kan but kakra me pese me kan se ese se de de me kan na esa safo no etumi ye nhyehyeye na omo a omo apri wo matofo wo mabusiafo a omo yankunam na etumi eye programs ni activities ema one involve wo omo e be fine say you want the white crown ni pa na ni ma ho so no watum safre to have a dinner with your Danyama's family. A best surprise in the panel. I don't know if you can be a war dream. A be free in the soup. A boo on what to send my friend. Oh, you ain't caught out. No, ni ni pane pie. A come with Bushian. Says a phone, and as I'm crank Bushian was a phone, say identify for four or more free woman, door for San, nay, yes, Sam is genuine. A bit me a boar, my I don't know, and Kunaman was a one part, Sam, when your neighbor should be me. Say me, creamy door for be cry. Some will Bushian can see a beer. A dream.
That's it.
I'm looking at Long John said. And I said, Pass will be every year. Send your reaction, we say, a telephone, friend, any assistance, be seen in Pacon Cran. We say, send me in Quamming, Uncle Moa Bushiade, a termage. The master dance in Yakutin Yipa.
The massive business, we are so never saw Miss Becassan, Mark and Dennis, Minia Sam Council, Mepa Cracker. The Mepa can say, I will see we are seeing who say, a man who a dog train.
Yes.
And to Sebastian, a mushroom door for. Ana so kwa mani bi mu a na so o ma wore no akoma nyina ko hye wura di mu na afi so titire ba se wo hwe dofo no dia wo fan dia e wo so otimi ye wadwen si wadwen pise enipa na okro no e dia be kwa ko hia no e dia is coming na be kwa ko hia no adato bentu bobo no obesore a wo so so wo be sakira se wo tia se obesakira na mo be hia na afi ni gie na sai da ba bi ntu wo de sai ni da so no e hye wakoma mu dia e be bo ama adwene oso adwene ni atete oso okumni nyina na be de be firi ho ama woni gye ai de awie peyo yin mo bia ha na yire firi mu na nsu no step okutwa nkwa na onkwampo na show den so oh se atam na ba no to se ya ba to nso be ba omis ni no be miti no nti no oni oni atete biem o da so wo anigiem ana se watena se wo aso dwiem nti ni sa na msusu se o se nka nyina atim ye de fa no na owo no ba nka ene kramofon ye adwen se ala ya ka wo na se nka no
an
ala ya ka ma aha na eno anu ne ya tren baby nti antu aso hwe o se spiritual single hum ankonam ye e den na hum so bi be ya ankonam first question no e den na hum bi ya ankonam nti mo mo kasai
okay obi tumi ye hum ankonam nze trust me kasai e number no eye ba ko fi asia ba ko pe da ntini hunhun ma kunam no adisuane ma yetia ana se me chairman san ma kwadisuane hunhun na kunam e bra wo hunhun se unkwa na as o how ni amane da so no nu obi a obwa wo uni mo bi a wo kan wase ma kire no uni obi a uni ni edi nkomo e fa onyame som no hunhun mu nyini te se wo hwe wasita no abra bom your immediate surrounding to say who knew be a welcome as a matter. Ah, obey to me, a boy, and now better to read. Now, say a bad is your nominee if you had the same pa. Addition, my mitia says, a bassadi, and I say, a coy would be a said Bemba, our noon quan war saffum, and answer or bar or noon quan war and a saffum, ni ma and maybe, ni groom maybe, ni yiri maybe, a coy said Bemba noon quan neighbor, and answer or banu quan neighbor, and answer Bofranun and Yamia and Adum, no wet tin Yamia said, no, I be joy as a fubi.
nti sɛ wowɔ saa asafo no mu saa na sɛ w'abusuafoɔ wo yere ɛmma bi ɔne wo nkyerɛkyerɛ agyidie no woku mma bi ɔne wo nkyɛ saa agyidie no anaasɛ woma mma bi a na kyerɛ sɛ akɔyɛ sɛ wo nko a gyidie a woanya huhum mu no ayɛ wo nko a wonni obia a wone ne susu huhum mu adeɛ ho anaa modi ho nkɔmmɔ na mobɔ ho mpayɛ ɛba saa mmoa bebree na ɔse mfie bebree no nnipa bebree ɛtumi ɛware na ɔmoware a ɔmohu sɛ abrabɔ mu ɔmodi apirapire ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ gyidie mu na sɛ ɛba saa na kyerɛ sɛ nnipa no huhum mu no ayɛ ankonam a ɔnni obia a ɔne ne ka sɛm ɔka noasɛm kyerɛ no na tesis ɛnyuto sɛm bebree wɔ hɔ a ɛbɛtumi aboa ma yɛde ato saafoɔ no fo anaa yɛde bɛ kyekyere ɛnwerɛ nti mɛpɛ sɛ ayɛsa bɛkan Isaiah 54
5 verse 5 Isaiah 54 verse 5 no say na woku ene wo yofo asafo awrade ne ne din na wodimafo Israel kunkun ni no ofre no asase nyina nyankopon
good na kan Psalm 72 12 no man
Psalm 72 enuma duason mi no ni mu say
12
no ɔse na ɔbɛgye ohiani a ɔsu frɛ no no ne ɔmanehufoɔ a wonni boafo nyame sɛ ɔbɛgye wɔn so
nti nyame bɛgye wɔn so nti deɛ meka kyerɛ yɛ ho yɛ ho no sɛ sɛ yɛkɔ saa tibea no mu a anaa wɔn a mowɔ asafo no mu na wɔn yere nka wɔn ho wɔn kuru nka wɔn ho wɔn ma ani ha ni wɔn ho sɛ sɛ wɔwɔ saa tibea no mu a ɛyɛ sɛ wɔn su frɛ no na wɔhwɛ n'anim ne nyame a ɛbɛboa wɔn na mpere pii no ɛyɛ adeɛ na asafo no yɛta yɛ anaa sɛ yɛka no sɛ ebi a nipa no mmoa a wɔntumi mmoa asafo no adwuma ne ho a wɔmfa titiri mu sikasɛ mu no na afei ɛhɔ mu na na sikasɛ mu sikatua nansa ɛnyɛ fɛ sikatua na ɛma daabi ɛsɛ yɛn ho nipa no huhum mu mmoa a ɛsɛ yɛde boa no sini sɛ sika no a yɛpɛ sɛ ɔde bɔ asafo no mu ɔbɛtumi de sika no aba nso ɔhwere ne nkwa a mfasoɔ bia mma so mma no ne asafo no nti ɛhɔ sɛ ɛsɛ ɛhwɛ ne yie
tase bibiri ɔpanyin wokasa deɛ ne kyɛ sɛ special loneliness no
na
de ka wasɛ ntina sɛ wɔka wi a na wɔde wo sɛmmerɛ no aka ho amayɛ
sɛnea panyini ɛno adi kaa kyekye mu sɛ gyidie mu yɛyi wo nko ana wowɔ mu sɛ abusua mu nko ana woyɛyi nti bi koraa wɔyɛyi a ɔhɛ dɛ wɔ sɛ afra no ɔhyɛ hɔ wɔbɔ mpayɛ no wo nko ana wo so nyame ne adade na ɛ sɛ yɛdwodwo ase nyinaa wokɔ friday no a ɔse enok onyaberɛ ɛne ne nyame di nkɔmmɔ paa nti na amanfoɔ koraa bɛdwene afa sɛ akoɛ wo deɛ wɔno nkwa ne so nyame ne bɔn age ni bɛma no din bebrebee but ɛhyɛ ne din nti ankonam yɛ no honhum ankoma ayɛ no sɛ woyɛ honhum ankoma yɛ a nyame ne ka ho nti wohwɛ a hosea ɔde ma wɔ se mɛgye wo awadeɛ na mafoa wakɔsi daa nyame ka sɛ wɔbɛgye wo awadeɛ mɛfoa wakɔsi daa deɛ a na yɛ anigye sɛm nti saa fɔ no ɛsɛ ɔhwɛ ɔm sɛ ɔmonyɛ baako ne mu nyame yɛ de ɛka ho bidi so ama ho
dase bebree sɔfɔrɔ ɛne asahe na yɛnsɔre
deɛ mpɛ sɛ meka no sɛ sɛ yɛyɛ nnipa na ɛyɛ akristofoɔ no deɛ adurumɛ bi wɔ yɛabrabɔ m ne yɛasetrɛ mu a yɛbɛyɛ ankonam anaasɛ yɛyɛ yɛnam yɛnko a obi anka yɛ ho nanso ɛnam nyame adom nti ne nkurɔfoɔ bi mmoa ne wɔ mo afutuo mpaebɔ ama yɛafirim ama yɛabɛduru baabi a yɛduru nti no nso ɛsɛ yɛyɛ yɛn ahiadeɛ na yɛ mpaebɔ sɛ ɛbɛtumi akyi kɔm koraa yɛntwi kɔm na nnipa foforɔ a yɛahunu wɔ mo sɛ ɔmoakɔ saa tibea no mu no na ɔmoayɛ ankonam ɔmoate wɔ mo ho no yɛbɛn wɔ mo na ɛne wɔ m yɛ akasa kyerɛ sɛde bɛyɛ a ɔmo gyidie nso bɛtintim
dase bebree ɔpaneɛrɔ nyamenhyira bebree yɛda se nyamenhyira nyamenhyira sɛ ɔpani nyamenhyira wo nyamenhyira bebree na ɛsɛ hae no deɛ mama hu ne daa nyinaa ne sɛ the ultimate answer to human loneliness is God. If you say, "Oh, how many now?" So what do human world here? Who young can am? Who are better chi? When you better chi? Who are the crowd? What you put in? Fans are okay. I go number one because
yes, you tell what
yes, you tell what you. Until now, the Obama Utah two Obama Obia Nya any Jie any Kuye any Anyong Kuye no aye world.
Yes,
see my world okay. Na ɔtena yɛasetena mu na ne awurade anante ɛ sɛ mawurade kwae na sɛ wɔtena asetena ne ne nante deɛ a yɛwɔde bɛyie ɛne abusua ntam bɛyie kyɛ sɛ ɔha wobɛkɔ fam ama anigyeɛ ayɛ dɛ ayɛyɛ deɛ a nyamenhyira m bebree nyamenhyira m ɔpanyin asana bompa man ya des bia to afidi ase ntin se wo ase musa na amwa betim de at honum aide aman no panyin no besere wa de aman se ankunam ye na edin so wo hu bia de sere papa na makana se mi wo hu bia papa panyin kama akokura onam ho na nkan ma untia ko no kwa no otim ewa dadam de du dan ya apartment asana ye bi hu ntin ne che se we nyina na ya ahmet ntin best de yakopon se se obi de nasi se obekwa warja yi mu a urade impigensi kwa so bi so wo house was afuno so mo body no ntimye dey emwa no na saa tumgeni ntimye sentimi kan wo asafuno nyina mu ti bobo mpa na wasta mo de te sama ya
that was I think has to for bam born in first power dia mai that was sick on pese wo ba o mai renti de bia da wo ya dusu e be boy eh bra ya free timpo mo ti sa die be si timpo e yi ni asdan kan gida
eh man
that was wo dusu ya kunu a wo dia mai emu ya fia dusu no a idin ho fo idi kan ese efunso aya ye se fa efunso nyina a che na che ye di enam sa ye so ne wa che che ne edu che mu ya dwene ho na ya asan ye fu ni na fofo so a che na boa ma ankonam ye wa safunso e fi ho nyina se be me ni ada ho ne ahwehwe ye ho ye ho nyina ahwe ye hwe sofo na se bibi tichi ma mu a na mso ye mi ye mi nwa hwe sofo na mi nwa so ye mi hwe sofo no nti ibi hu se nsese ya ba abrabon ni bitima kuni panchene na kasa e de hun ni njense mo e de ejama na cheche na wure se wonyanko na no wunyame o kan ho e basa de e be chini pante ja boye sa da
ama
na itu asafo manyina ankra kwa nyina e shonsa e wo djuma die sonko e be boa se e biara ye na yetimi yi obi afi ankra ye mu ni nyina bu mu se o baba kuma ne die ni die se 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 ho twa o ma eto so ni si bitima yi o ya ni mbo ja so ni hun ko bu ye so da Chay, yes, I'm not even going to be able to do it.